Ukuba sinamacala wane-angle ezingu-AB no-C kunxantathu ezibekwe ngehlobo le-arithmetic progression, nokuba u-AB no-C zibonakalisa ubude bamacala a-opposite kwezi angles zingu-A, B kunye no-C, njalo njalo, singafumana ntoni ngobukhulu bale expression? Ntoni ubukhulu bale expression ke ngoku? Masibone ngoku sizakwazi na ukufumana na ubukhulu bale expression. Masisuke siqale ngoyizoba sizobe lo nxandathu wethu, siyibone le nto siyenzayo. Soba la macala i-angle yethu iqala ngu-A, u-B kunye no-C. I-angle icala ngoku eli-opposite ku-A, eliphambi ku-A ngqo ku-A omncinci, eliphambi ko-B, la angle ka-B ngu-B omncinci. Icala eli-opposite kwe-angle u-C ngu-C omncinci. Nantso ke ulwazi okanye iinkcukacha abasinikayo yokuqala baye basixelele ii-angles zethu ka-A, B no-C zalo nxantathu zibekwe ngehlobo le-arithmetic progression. Yintoni ke ngoku i-arithmetic progression? Arithmetic progression isixelela nje into yokuba uba lihlobo elibekwe ngazo ezibekwe ngawo ehlobo elibekwe ngazo ubekwe ngawo lamanani. Ndizanenzela umzekelo, mhlawumbi sino-1, 2, 3 i-arithmetic progression ngeliya 2, 4, 6 i-arithmetic progression naliyana la manani yohluke ngo-2. Mhlawumbi singenza omnye umzekelo u-10, 20 kunye no-30. La manani ahluke ngo-10 ke ngoku zawuqaphela u-10 pha ezohluke ngo-10. Le nto itshoyo nje umahluko phakathi ko-A no-B izawufana nomahluko phakathi no-B kunye no-C. Uba u-A ngu-2 u-B abe ngu-4 u-C kunyanzelekile abe ngu-6 ke yena ngenxa yento yokuba umahluko phakathi kwezi angles fanelekile afane. Masiyibhale ke le nto bathetha ngayo. Sizawuthi u-A sino-angle A wethu, sino-angle B. U-angle B uzawuba ngu-A plus ntoni enye i-constant, mhlawumbi sayibiza u-n, ingaba ngu-1, ingaba ngu-2, ingaba ngu-3, ingaba ngu-4, ibe ngu-10, asiyazi, sizawuthi ngu-n. U-C ke ngoku sizawuthi ngu-B plus u-n. Loo nto izawufana noba andithi sigqibo 2b is equal to a plus n, andithi sizawuthi a plus n plus n asinike a plus 2n ke ngoku 2n. Loo nto izasenzela ntoni ke ngoku? Ii-angles siya into enye esiyaziyo ngunxantathu, ii-angles zethu fanelekile zenze u-180 degrees. U-A, B no-C fane enze u-180 degrees. Masiyibhale ngoloo nto u-A plus B plus A plus n plus A plus 2n fanele asinike u-180 degrees. Masidibanise ngoku A plus sabadibanisa aba A sino-3a, u-n plus 2n uzasinika u-3n ke ngoku 3n is equal to 180 degrees. So sawufumana i-common factor ka-3 ngoku sohlulahlule ngayo macala amabini sashiyeka no-a plus n is equal to 60 degrees. 60 degrees izasinceda phi ke ngoku le nto? Ithetha ukuthini le nto ngoku? U-a angaba noba yintoni, u-n ngu-1, u-a zawuba ngu-59. Uba u-a u-n ngu-10, u-a uzawufanele ibe ngu-50. Hayi, sincedi ncam le nto. Sizawusebenzisa kanjani ngoku olwazi kwolufumana? Buyaqaphela phayana u-a plus n umbona phi? Nantsi yambona phaa u-a plus n is equal to b. Sigqiba ufumanisa u-a plus n is equal to 60. Ixela ntoni loo nto? Le nto sisebenzisa ezaa nkcukacha besicele ngazo arithmetic progression, siyakwazi ufumanisa u-b is equal to 60 degrees. Sisuke sifumana phaa loo nto a plus n uzasinika u-60, mhlawumbi ingaba ngu-59, 60, 61 i-angle zethu, ubhi wethu kodwa kunyanzekile abe ngula-60. mhlawumbi singaba no 50, 60, 70 enye arithmetic progression okanye 40, 60, 80 enye arithmetic progression. Noba yithini arithmetic progression, u-b wethu uzawuba ngu-60 kodwa kufanelekile xa uzidibanise nafuthi ke ezi angle zakho zikunike 180 degrees. Yeyona nto ke ngoku ekudinga uyibona kulo mbuzo kwenzela ukwazi uqhubeke ukusolva. Masiyisebenzise ke ngoku olwazi esisigqibo ufumana ngoku. Bafuna ke ngoku sifumane usinika ntoni le nto a over c sine 2c plus c over a sine 2a. Basizawufumana ntoni ngoku xa sinosubstituta? Sizawubhala phantsi sibe no a over c ophinda phinde no sine 2c plus c over a sine 2a. Sawufumana ngobukhulu ke ngoba le expression. Xa ubona ngoku into enje 2 apha no 2 apha, into engcono endicinga uba ungayenza ngxalo kusebenzisa i-trick, ulwazi lakho le-trick. Mhlawumbi into onoyisebenzisa, siye safumana endithi u-b wethu bangu-60, ayikho enye into esiyaziyo kodwa iqaphela le expression yethu ayinayo no-b omnye. Kodwa masizame utshintsha yonke le expression yethu ibe no-b. Ugqiba kwethu sawukwazi ke ngoku ufumana impendulo. Sizayenza njani loo nto? Nxa into yoba laa b is equal to 60 kufanelekile simfake ngoluphini lihlobo. Into yokuqala sayenza ngoku sawubhala usine 2c okanye usine 2a singayibhala ihlobo le-double angles. Usine 2c zii-double angles zethu, siyakwazi ubhala ungayibona nasemva kwincwadi yakho ngoku le nto ecalculus noba yiphi le-textbook nisenzisayo, kuzawuba ngu 2 sine c. Uba ndiyikhumbula kahle ben ke ndayibonisa nawo kwezinye iividiyo, zizawuba ngu 2 sine c cosine c. Ii-videos ke zininzi gqithi apho ndiyibonisa uba siyifumana kanjani le trigonometric identity. Masiyenze nakhona ku-sine 2a izawuba ngu 2 sine a ophindwaphindwe no-cosine a. I-trigonometric identity ungayibona noba kuphi ke lena. Uba uyikhumbuli ndicebisa uphinde ujonge iinotes zakho. Sawubhala ngono a over c ophindwaphindwe nale expression c plus c over a ophindwaphindwe nale expression. Yintoni ke ngoku esinoyenza ngoku ukutshintsha le nto? Ngoku sizame utshintsha yonke la expression sifake uphi ngelinye ihlobo. Mhlawumbi ikhona na into esinoyenza ngoku sikwazi ufaka uphi phayana. Xa ndicinga mna ke ihlobo mhlawumbi esinokwazi ufaka uphi ngalo, singabhala into ethetha ngobudlelwane ngala macala balo nqantathu. Singasebenzisa ke ezi laws ke kuthiwa yi-law of cosine ne-law of sine. Law of sine ngu-sine a over a is equal to sine b over b is equal to sine c over c. Ndiyenze iproof yale video ngoku. Ndizayibhala ke ne-law of cosine nayo bendiyibonakalisile ke kwividiyo epheleleyo. I-law of cosine ngu-c squared, iphantse ufana ne-Pythagoras theorem uba yi-right angle triangle kodwa. But c squared is equal to a squared plus b squared tabata 2ab cosine c. Cosine c. Law of sine lipha ngaphezulu law of cosine lisizanzi. Sizawuzama uzisebenzisa ngozombini as laws nemiqathango sisebenzise apha kule expressions nayo. Into esinoyenza ngoku singabhala izinto ngokutsha. Sino sine a cosine a no sine c cosine c. Sinantoni ke pha? Sino 2a 2a cosine c. Andithi masizibhale 2a cosine c, siyagrupisha kancinci nje cosine c ophindwa phindwe sheke into indone shekile sine ka c over c cosine c over c ke ngoku usine u-s ku-c omkhulu ubonakalisiwa i-angle u-c omncinci ila term nale term zizazimbini ezibeshekini kuloo nto ngoku ezo terms ndidibanisa ndongeza u-2 times ima ke 2 times c sin I ndifuna hayi ndifuna udibanisa u-2 c kunye no-cosine a ndisheke ngu-sine a phayana ndisaba no-2 c cosine a over times ima ndilibelela enza phinde ndilibuyele times sine a over a ndizambhala apha ngaphantsi a izasinceda kanjani ke loo nto masiqaphelela law of sine usine c over c andithi liyana usine of a over a andithi nankuya yonke le nto kufanelekile ibe equal to sine b over b andithi itsho i-law of course law of sines icacile usine c over c nosine a over a kumele bafane nosine b over t kunyanzelekile loo nto ingabhalwa ngokutsha ibe ngusine b over b sine b over b naleyo usine a over a sakwazi ubhala ngusine b over b uyayibona ke ngoku khona ke ngoku umhluze siphuma nawo ke ngoku sibeno 2a cosine c phindaphindo sine b plus 2c c omncinci cosine a singakwazi ke ngoku ukhupha usine b ngohlobo le-common factor sine b over b sakhupha sibabeka ecaleni ke ngoku izawufana le nto nobani 2a ndizawuvula ispace kancinci phayana ndithi ndizandixelela ngoba kutheni nayibona phofu mva kutheni ndizawuvula esi space ndithi cosine c plus ziyaphindaphindwa ke eziyana ndishiye nje esa space plus 2c uvula ispace kaphinde cosine a parenthesis fanele siphindaphinde le expression ngo sine b over b siyamazi intoni ke ngoku b i-angle ka-b intoni nimake sisakwenzani ke ngoku singenza njani mhlawumbi sifake no-b phaa ngaphakathi kanjani buyaqaphela sino-2a cosine c no-2c cosine a ayifani na kancinci naliya into zozombini ezaa terms andithi ziphantsi ufana ncinci no-2a b cosine c elaa cala ka-cosine rule masisike sibhale i-subject of the formula la term simbhale yedwa u-2a b cosine c uzasinika ntoni 2a b cosine c uzasithi plus c squared is equal to a squared plus b squared sithatha usisimse kwela cala sizawushiyekelwa no-2a b cosine c uzasinika u-a squared plus b squared thabatha c squared nanzo ke uyayibona ke ngoku le nto xa siza kubonisa ke ngoku sawuphinde siyitshintshe kaphinde le nto ziyafana indi 2a b cosine c xa sishota ngu-a phayana apha sino-c mandiyibhale kakuhle kwenzela ndinganibhidisi le ka-2c njengbi sino-2a b pha sino-2 c b sizawutshintsha nje la macala apho sibona u-c sizawubhala u-a 2c b sitshintsha nje le ndawo kukho u-c ndifake u-a sino-c squared plus b squared thabatha a squared. Akho nto intsha nje ndiyenzileyo phana, ndisike ndatshintsha nje la macala siwaziyo nasingawaziyo. Maka sino 2abc cosine c apho sino a squared plus b squared thabatha c squared. Apha sino a omkhulu sibe no c b apha cala sithabatha u a squared kwela cala. Le nto ke ngoku ibalulekile ngenxa ndikubo le term iyaphantsi ufana naliya item kodwa ndisishota ngoobhi phayana, sishota ngoobhi qha. Hayi ndithi masiyenze loo nto sifake ubhi wethu phaa. Into masiyenze phofu masimultiply yonke laa expression ngoobhi. Sawufaka ubhi naphayana ngokwesaspace, simfake nalapha ubhi. Ziyafana ngokwezi expression zombini nezacosine rule. Kunyanzelekile ngoku uba siphindaphinde i-expression yonke ngobhi, kufane siyohlulahlule ngobhi. Sawukunyanzeleka sohlulahlule ngobhi, asifuni utshintsha ubukhulu bale expression. Nantsiya ubhi, not ubhi squared, ubhi. Sohlulahlule ngobhi ke ngoku. Ma ke yintoni ngoku, sawukwenza ntoni ngoku? So singasike sisuke sibhale sithi b squared mhlawumbi le ndawo singayiyeki ngu-b ophindaphinde no-b. Le nto izasinika ntoni ke ngoku? Sinayo ke ngoku le term 2ab cosine c iyafana naliya andithi a squared plus b squared thabatha c squared. Sizobhala yona a squared plus b squared thabatha c squared. Ugqiba kwethu sibhale leya item ke ngoku 2cb cosine a yileyana ngoku uyibonayo kula mbala ungathi upink kancinci. C squared plus b squared thabatha a squared plus c squared plus b squared thabatha a squared. Sebenzisa i-cosine rule ke phaa, iphindwaphindwa yonke le term expression ngu-sine b over b squared. Nantso ke le nto izasinika ntoni ke ngoku? Sino a squared thabatha a squared izasinika u-zero ke leyo. Sino b squared esinimasiqala sino negative c squared plus c squared izasinika u-two b squared into eshiyekileyo ngoku, two b squared. Yonke le expression iye qoqosheka kwashiyeka u-two b squared sine b over b squared. Eyi ndaqala sukonwaba ke ngoku. U-b squared over b squared asinika u-one, sishiyekela ngo-two b two sine b. Eyi ayinonwabisi, andonwabisa ke le nto. Sishiyekelwe ntoni ngoku? Siyamazi andithi u-b yintoni ngoku? U-b wethu siyazi ngu-sixty, two b su-sine sixty. Uba awukhumbule ngoku yintoni u-sine ka-sixty ungasuke uzobe laa 30 60 90 triangle okanye 30 60 laa nxantathu ko 30 60 90. U-60 ke lwana ibe ngu-one ke lwana, ogqiba kwethu izawuba ngu-30 degrees ke lwana. Eli cala izawuba luhafu, eli cala opposite ku-60 degrees izawuba ngu-square root of 3/2. Sizawufumanisa ngoku yintoni ngu-sine ka-60. U-sine ngu-opposite over hypotenuse. Ayindithi? Opposite over hypotenuse. Izawungubane ngu-equal to 2 ngu-square root opposite 3/2 ophindaphindwe no-one. Saba no-square root of 3/2 izasinika u-one, 2/2 shiyeke no-square root 3. Nantso impendulo yethu ngoku, siphendule ngoku lo mbuzo besimnikiwe. Lo mbuzo usuka kwi-IIT JEE paper, ngamanye amaphepha ke wase-India ke ababhalayo abantu bafuna ukwenza injineri, into ezinzima kakhulu. Bendicinga ke lo mzekelo ke uyawundinceda ke kakhulu. Ndiyathemba uba unincedile kodwa lo mzekelo ndithi ubawenze noba ubona ngathi bethanda unobunzinyana.